Wakati kwangu ipatikani na bado kujenge wajirani kwangu hali ni gali sina kabiz nupiga at least nipate ganji ngori ni mob struggle na bado na mahitaji pata hatu mekelewa maju ya kamshikaji no wonder at times tajuliza kwa nini aje
baba mina kupenda asanti sana baba mokozi wangu